hii ni ile ya ku handover, unajua? Eh? Sindio? Inaitwa relay. Unakimbia, unakimbia, ule mwingine anakugojea pale, anatakikana kukugojea ndio ashike aendelee, sindio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka, anakimbia nyuma.